Nintawi yankani mwatsarane tsarane ndipo mulindine Mateo la Majawa koma kuyamba naye mitu yake chipani cha MCP chatsutsa kuti chita kulephera chisankho amalawe ataponya voti pakadali pano. Nyumba ya malamulo lero sina chite zokambirana mawa onse chifukwa zokambirana nyumba izimango imitsidwa. Ndipo mulipoti lathu labadera sabata ino ndolankhani wathu Kathe Maulidi akubweretsa poyera mavuto omwe ali pachipata cha Iponga mboma la Karonga. Tili ndi zindi zina zambiri tini tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba zotsatira za bungwe la Afrobarometer zasonyeza kuti chipani cha MCP chikanatha kugonja amalawi akanaponya voti mwezi wa August. Ndolankhani wathu Isaac Salima akufotokoza zambiri.
Zotsatira za kafukufukuyu zimene adazichita kuyambira pa 1 komanso pa 15 August chaka chino zasonyeza kuti chisankho chikadachitika nthawiyo chipani cha DPP chikadapambana ndi 43% pamene chipani cha MCP chikadamalizira pa nambala chiwiri ndi 29%. Zosatirazi zaonesanso kuti chipani cha UTM chikadathira pa nambala chitatu ndi 7%, pamene amalawi awiri pa 100 ali wonse ndi wakadavotera chipani cha UDF. Kafukufukuyu adafikira anthu okwana 1200 amene ena mwayiwo anenanso kuti sakukhutira ndi ulamulira mosogozedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera. Pankhani yakatangale kafukufukuyu waonesa kuti apolisi nziko muno ndamene amachita kwambiri mchitidwe kulandira ziphuphu. Ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino komanso nduna ndiyo yabwera pachiwiri ndi 38% pankhani yokhuza kuchita ziphuphu. Kafukufukuyu waonesanso kuti amalawi 76% dali wonse akuona kuti dziko lino likulowera kuphompho. Mmodzi wa anthu amene amachita nawo kafukufukuyu a Joseph Echunga adati zimene apezazi zikusonyeza mawu amalawi kunjaku.
Tikasira ena kuti alankhule kanda civil society kanda andale zimakhala zonena kuti ali ndi maganizo awo ayiwo. Izi kwa ifeyo ndimwe ayionena kuti asogoleri aja ngati sakusamala zotsatira ngati zimenezizi akhale okonzeka kuti nthawi yawo ikafika anthu kuti aonetse kuti akuganiza bwanji ngati sakusangala nawo azaona kuti zizawathera bwanji.
Amene amayankhulira bungwe la SCB aigirira ndala ati nkhondo yolimbana ndi katangale ndiyofunikira kugwirana manja mdziko muno.
Ndikhale mtundu wa anthu umene udzidana ndi nchiribwewu ndipo pamene mwina angakhale ndindo yatatu watipempha kuti tipeke chiphuphu ifeyo tidzikhala anthu oyambirira kukana kuti ifeyo sitingachite nawo za ziphuphuzo koma osati kukhala anthu oma chalira ndithu nkunyamuka utakonzekera kaya ndalama zako wasintha nkumati ayi ayi ndidzinga ndipereka munsewu tikuona kuti ndikaganizidwe kamene kali kobwelera mbuyo ndikaganizidwe kamene kali kosathandira dziko lathu.
Ndipo nduna yoona zofalitsa nkhani mdziko muno a Moses Kunkuyu yati pakatipa boma lakhala luchitapo kanthu pa nkhani yolimbana ndi ziphuphu mdziko muno poonesesa kuti bungwe la SCB likhala ndi zipangizo zoliyenereza kugwira bwino ntchito yake.
Koma poyankhapo pa zotsatira za kafukufukuyi mlembe wamkulu wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda wati MCP sikuchoka mboma wina afuna asafune. A Chimwendo Banda anena izi pomwe amalankhula ndatula nkhani pa zotsatira za kafukufukuyi Afrobarometer. Malo mwake iwo ati DPP ikanawina anthu akanavota mu August. A Chimwendo Banda akufotokoza zambiri.
Kwa ife tiwalo lafa ina kuyankhula kumtundu wa malawi pa zimene apeza koma ndifuna ndinenepo moona mtima kuti sizoona ndi zinthu zimene ndikudzikana kuti izizi sizoona chifukwa amalawi pa ground akudziwa amene boma la DPP linaonokera chuma cha dziko la malawi. Amalawi pa ground akudziwa anakhala omwe atsogoleri ake ndiyena tinakati kapena amalawi afuna ayesa atsogoleri wena koma atsogoleri omwe amene adaononga dziko amene adaononga chuma cha dziko amene adaononga amene akhala ndi katangalo oposa mpano makabweza ndrama kwa mwenye amalawi amene wonse amalawi amene anthu angakhulupirire mukumbu ati DPP machira panga press conference ndrama zimedandira kwa mwenyezi tofuna likabweze mukumbukiraso DPP manotitashoda tibe ndalama ati aya malawi mungathe kudya uloziwala mungathe upanga mene mungapangire amalawi sangabwerere ku DPP olopada khauti pali mavuto mziko amalawi they will not go back to Democratic Progressive Party izozo ndi tinene mumveka bwino.
Nyumba ya malamulo lero sina chite zokambirana mawa onse chifukwa zokambirana nyumbayi zimangoimitsidwa. anayambisa wimisa zokambira nazi ndi wachiwiri kwa ntsogoliri wa zokambira na mnyumbayi akumbize kandolo chibunda umana ati ambali ya boma mafuna akachite zokambira na za nsanga panthawi iyo ndipo ntsogoliri wa zokambira na Richard Chimwendo Banda na wana pempha kuti zokambira na nyumbayi zimitsidwe ponena kuti amafuna komiti ya ikulu ya nyumbayi ichitenso zokambira na Kathe Maulidi ali ndi ripoti.
Ziroporopo mnyumba hii zidayamba pomwe wachwili kwa sipikila wa nyumba ya Malamulo amadali tsoka zombo adango peleka pempero lote gulila zoka mbilana nyumbayo aga zombo kenako adava kula nkula kushoka kwa punga ena mbali ya boma ndipo wada dzudzula izi ponena kuta punga mbali ya boma akumajira zinthu mosa walimikiza iwo adapempa otsogoleri wa mbali ya boma kuti ulankule nda punga wao ponena kuti ofesi yao ikuyenera ulimu koma mabo yankapo wachwili kwa mtsogolo zokambirana nyumbayi akumbiza kandodo chiponda adati akazombo asalole kuti ambali yotsutsa boma awadanitse ndi ambali ya boma iwo adanena kuti ambali ya boma sakukonza mapulani ena aliwonse ofuna kuwachotsa pampando akazombo umu ndi momwe a Richard Chimwendo Banda analankhulira pazomwe zachitika nyumbayo lachisano
nyumbayi yakhalayo kala ngati kuti zimaenda bwino pena zikota chifukwa munabwera nkhani yokhudza una Bosani Sulemani ya majitidwa wa zinthu apalamula kwa maulendo folo mnyumbamo anapalamula solendo h5 ndiye aphungwa maona kuti khalidwe lawo ndi utsogoleri wa komiti sizikugwirizana ndi adabweretsa nkhani ya nyumbamo ndiye inatizunguza dzulo imene limakhala tsiku lawo la aphungu komanso na nthawi ina lelolo koma chifukwa kuti tsiku lalelo ndilatu ife atsogoleri tinayesetsabe kuti tikambirane komanso tipitirize ndi zokambirana mnyumbamo komabe takhutirabe ndi imene tamalizira chifukwa nkhani yaikulu kwambiri mnyumbamo inali ya msabata imeneyi kuti nduna ya zachuma ipereke ripoti lake lamene chuma chikuyendera mdziko muno ndi imene tingapitire mchitsogolo
mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma nyumba ya Malamulo a George Chabonda nawo akufotokozapo
sapata izi tu ifeti kukatosu saboma tinaona kuti zinthu zinali labwina awa ana taku sogoza kuchita zinthu zimene anachita chifanali ni manambala okwanira koma nkhani ziyoti koti zimene anali kuchita zo zinali kuthandiza Malawi zinali zongo kuthandiza ma executive ngati nkhani ya ma Malamulo amene anaye pyola onena kuti boma azitha ku boma lizipita kukagula mafuta ndi maboma ena izi sizoona iye sizinachitike ponso boma lake lili boma limene boma a World Bank anena kuti ili mu fiscal distress ndiye kunena kuti fiscal distress ndiye kunena kuti ndi boma limene lilibe ndalama ili kanakhala kampani anana kuti boma limene lili bankrupt
pakadali pano nyumba ya Malamulo yamba kayayimitsa zokambirana zake kufikira lolemba sabata ya mawa
Sinodi ya Livingstone ya mumpingo wa CCAP yalembera kalata mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera kuti apeze njira zokuya polimbana ndi mavuto a zachuma omwe a Malawi akumana nawo mpingowu wati umoyo pano kuwawa kwa nzika zambiri ndipo pakufunika mayankho mwachangu mpingowu wadandaulanso kuti zilukuko zina zomwe tsogolo lake sili kuoneka monga kumanga bwalo la ndege la Otto Ntchirwa nsewu wa Rumphinyika komanso sukulu ya ukachenjede ya Mombera izi akuti zikuwawitsa mitima anthu ambiri omwe akhala mchigawo makamaka amene amakhala mchigawo cha kumpoto sinodi yatinso boma lithese ndunumiko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo mlembe wamkulu wa sinodi Mbusa William Tembo wati anapereka kale kalatayi kwa Chakwera
ngati sinodi timagwira ndi boma komanso timagwira ndi azipani onse chifukwa onse ndi wana wathu amene azalowe mboma sakudziwika ndiye timagwira ndi boma timagwira ndi aliyense zipani sizathu zipani ndi njira imodzi mwina yongo kuti anthu ali mundale apange zizi koma chofunikira kwambiri ndi boma chifukwa bomalo ndira ife tonse ya Malalawe ngati sinodi tifuna kuti tika tinene poyera pano palibe zoti hey, awanalo wa chipani chakuti chipani chakuti I think maganizo amene wawo si zinthu mene ziliri ife ngati sinodi tifuna tinene pano timalemekeza boma chifwa aliyesa takulowa ngati rati ye mupange zakuti 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 kodi tikanyoza boma for example amina zaro mwina zaro ndi wina wake tiza mnyozasi.
Moderator wa sinodi Mbusa Jairo Sikamisa wati kukumana ndi achakwera kuthandiza kulongosolera na mmene dziko lino lingakonzere mavuto ena.
Kalata mukalemba ikhoza kukhala ndi mafuso ambiri sometimes. Nde kalata sunga ifuse mafuso. Ndinacho chikhupiro ife ngati sinodi kuti mmene tinalumizira kalata iyi kwa president akayiwerenga. Mwina samuya sakusasangu vesa bwino. Ndinacho chikhupiro kuti mwina tikhala limodzi tidzakhala limodzi pasi face to face kumagamera ni president cha kata mene talembayi.
Mukuonera nkhani mwatsaranitsarane kuchokera kuno ku kanema wa Times TTV. Tipitiza kupatsirani nkhanizi zikangotha izi.
All our believers,
to the Naja Gunners of Club Road,
all you Wartetas of Africa,
of Accra,
of Maputo,
of Oimbo,
the legends of legends down Lusaka way, we hear you.
Now hear us.
Obrigado.
Talu. Betway, the official global betting partner of us.
Growing a green and climate change resistant Malawi together is a core value of the European Union. The EU is providing technical support to the energy sector for the modernization and industrialization of the Malawian economy and of the electricity sector by implementing necessary reforms and promoting private sector investment. The EU is also partnering with various stakeholders in Malawi to promote the growth and sustainability of productive use of energy products in the Malawian market.
This project comes in to see how we can enhance the off-grid energy technologies, which we normally call productive use of energy products, on how they can be used to generate income and therefore promote sustainability of clean energy technologies in Malawi and contribute towards inclusive development for our country.
When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in. Specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster. With a taste kids love, but remember, it's not as sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies.
Mulipoti lathu lapadera sabata lino ntolankhani wathu Kathe Maulidi akubweretsa poyera mavuto omwe ali pa chipatala cha Iponga mboma la Karonga. Chipatalachi chilibe chipinda chomwe omwe amalandira mankhwala ama ARV angalandiriremo ndipo omwe amalandira mankhwalawa akumalandirira ku chipinda chomwe amayi amachitiramo. Pa chipatalachi palinso vuto la kusoweka ukhondo chifukwa cha nyumba zisanu zomwe zili pa chipatalachi pali chimbuzi chimodzi chokha chomwe chikugwira ntchito ndipo zimbuzi zina nzodzadza.
Pomwe nthawi imatinaini koloko mmawa na mwino Ronald Ngoma anala kuthandiza anthu omwe amalandira mankhwala otalikitsa moyo ama ARV nchibinda jomwe amayo embekezera amajirira pachipatala cha Iponga mboma la Kalonga inde mwamva bwino mchibinda jomwe amayo embekezera amajirira pachipatala cha ndi jomwe chimagiritsidwa so nchiro kulandiriramo mankhwala amayi ARV popewa kupereka mankhwala amayi ARV kwa anthu pamtetete kamba kosowa malo wapatsira mankhwala awa chipatalachi chimabwereka chipinda chomwe amayo embekezera amachiriramo kuti anthu omwe ali pa mankhwala amayi ARV adzilandiriramo
aye ananena kuti ife yakwe mayi kamati chaka chikamati timasankha ko
Unali mmawa wala chuwiri pa 12 November 2025 pomwe na mwino ngoma ama tandizo zala ndira mankwala ama ARV mchipinda chojiritsira mwama isho koma ali ngati motandiza munthuyo amai ndina mwino wina anafika ndi mayo embekezera yemwe nthawi yake inalira kwana ndipo anangofikira kutsegula chitsiko cha chipindacho apa na mwino ngoma anauza bambo dzalandira mankhwalayo kuti atuluke kaye ndipo adzabwere tsiku lina kuti maiyo agiritse ntchito chipindacho kuchiriramo uwu ndi moyo omwe olandira mankhwala komanso amayo embekezera omwe nthawi yawo yochira yafika amakhala kukumana nawo mdera mwa mfumu mwakawoko kukaronga monga momwe na mwino ngoma akufotokozera
anthu ena timatha kuwathandizira kuleba wodi kumalo kumene kumachitira azimai zikachitika kuti kwabwera muzimai woti akuzachira tikufunika tikakamizidwe kuti timise nchito yogawa mayala vizi tiyambe kupanga tendi muzimai
chipinda chomwe chimagiritsidwa nchito ndamai kuchiriramo komanso omwe ali pa mayala vi kulandiramo mankhwala chiri ndi mabedi awiri bedi limodzi ndilo chirilapo amayi pomwe bedi lina na mwino othandiza anthu olandira mankhwala amakhalapo ndolandira mankhwalayo pomuthandiza angoma ati amayi ena amachirira pansi penipeni ngati pa bedi limodzilo pali wina chipindachi nchachung'ono kwambiri ndipo zenera lake lilipoonekera zomwe zimapangitsa ana sukulu yapafupi ndi pachipatalachi kusuzumira pa nthawi yomwe amayi omwe akuchira akulira izi zili chomwechi chifukwa pachipatalapa palibe mpanda namwinoyu watinso pachipatalachi palibe malo osungirapo magazi omwe amayeza ana omwe angobadwa kumene kuti adziwe ngati abadwa ndi kachirombo ka HIV kapena ayi magaziwo omwe amatenga mthupi la mwana ongobadwa kumene amayenera kuyikidwa m'malo osamalika kuti asaonongeke kapena kukhudzana ndi ena koma izi sizikuyenda choncho pa chipatalachi poti masampulo amagaziwa akusungidwa pa malo osayenerera pomwe ndi pamwamba pa mafailo aomwe amalandira ma ARV pa chipatalachi kufika apa munthu atha kumati mavutowa atha koma ayi angoyamba chifukwa mkulu pa chipatalachi yemwenso amagwira ntchito yothandiza odwala achimwemwe na ngwale akufotokozanso za vuto lina lomwe ndi zimbudzi zaugwira ntchito pa chipatalachi pa nyumba zaugwira ntchito zisanu zomwe zili pa chipatalachi chimodzi chokha chikugwira ntchito ndipo zina nzodzadza
mastafu tilipo wanthu okwanira amene timakhala pa chipatala pano titaonera kuti 23 faina wati maichese amene amene kuti akhale kukachimendeke mwena kugwira ntchito komano pa nkhani ya mastaff nyumba anatipasa nyumba zochepa nyumba zimene tili nazo tinazo nyumba titaonena ku 5 pa nyumba 5 po titaonena kuti amene aliko ndi chimbuzi cholongosofu ndoti mwina ndinendeke komano inawo ndoti zimbuzi zawo zovuta moti zikafika pena amathawi kuti kulengana ndi banja lawo kuti azazithandizire ngati kuchipatala kwamkulu
anangwale ati chipatalachi chilinso ndi denga lokutha ndipo chimadontha kwambiri nthawi ya mvula zomwe zimakhudza ntchito yothandiza anthu
pakufotokoza motero ndinena kuti chipatala chimene chinkamangidwa chinamangidwa kalekale ani kwakulu kumene timapanga timangopanga ma renovations apa ndi apa So mbali mbidina dina inde ute madonti tika angana kati mkonsadesho nilu mwado kwa damu na mwoso madonti tika angana kati mbali kina kwae zila na skero na koso kumadonti na kumaso kulichiswe kwa wano mavuta mbini watina kutu kwa zila kubo matina dati straight na nani wadaza kwa
kutati na mavuto omwezi badala kumaso ntambi zina zotandi zantu ziku kumana nao kumaso momwezi ziku kudzila antu ofuna tandizo kujibadala ndi ntambi zinazo Mungwe ila Catholic Commission for Justice and Peace CCJP la positant momwe anga funsira adindo ngati zinthu zina sizikuenda bwino ndipo ena mwama komitiyo ndi komiti yomwe machodwa kuti Health Center Management HCMC yomwe wapampando wake kudera la mwaka woko ndi Pixon Kanyika ndipo akufotokoza momwe iwo amachitira ntchito yawo
Tionge mapadera chifuka cha visambizo vya CCJP kuti murondo jenge hapa chindu chikuenda makora yai mukafufu zenge. Hisi nasi tikafufuza kuenda mkomiti ya CCJP na abantu hawa kutivira wakati pasa masambizo ni waonge mapadera kutivotu sambizia nungubindu kwa kwenilea.
Kulankula bonso ogilizi la udindo wa mpando. Wakomiti ina yumwe ikuchedwa kuti public expenditure tracking. Ailaija Mlenga ave mpadindo kuti alowelelepo paza mavuto ochuluka omwe chipatala cha Iponga chikukumana nawo
chipatala chimene mukaona facility yake malo awa si chili conducive kuti chikwata kuchikoza kutangatira anthu osiyana siyana ndeno ndi pempulatu kunena kuti chikanakala kuchekera akanachikweza kuti mwina chikale palulo area amene lulo hospital cholinga choti chikale ndi ma facilities okwanira chifukwa panopa ndi population yake ndi ayikulu mukapita pa boda apo pale anthu osiyana siyana amena malowa amena matuka ndi anthu amenewo amadalira chipatala chake ichichi
mkulu ona zakaendetsedwa ka ntchito ku bunge la CCJP ku Karonga Aobef Nkandawire ati makomitiwa akuchilimika kugwira ntchito yawo ngakhale be pakanali mavuto ena
zina zimateka zina sisita kukwanilisidwa koma kwa kukuru nkoti kwa mankara kurumikiza na pakati pa iwo ndife kumoka ngiri wo alinao ndi tote paoka akoza kudzimbi na ngitu
tinapita ndi mavuto wa mkulu uona za umoyo mboma la Karonga a David Swali kuti timve kuti akuchita pochani paza mavuto wa iyo adanena kuti tuwarumizile mafunso ndipo anayanka mafunso podzera njira yolemba izi ndizomwe Aswale adatilembera ndipo zikuwerengedwa mstudio mwathu
tikudziwa za mavurowa ndipo tikusaka njira zoti mavurowa akonzedwe monga pachipatala cha Iponga tinapempha kuti ndalama za thumba la constituency zitithandizire kumanga zimbudzi ndipo analonjeza kuti atero Tikupemphanso mabungwe othandiza pa ntchito za ukhondo kuti athandize kumanga zimbutsi za ogwira ntchito ena athandizapo pa zipatala zina koma izo ndizopempha tikapeza ndalama tokha tikunza mavutowo koma otithandizawo akapezekaso atero potithandiza za malo olandirapo mankhwala ama ARV izo ndiye titsatira kuti timve kuti zikukhala bwanji ndipo ngati malo palibiretu tikunza malo oti anthu aziyandiramo mankhwala
koma zonsezi zitanenedwa Nkani ibe nkumati, ndufulu wa Malawi unaliense kutandizidwa pa malo enera. Ngakhale izi, zikuoneka kuti nzovutira pobe mzipatala zambiri za kumidzi muno Malawi.
Nkani zathu ndi zomwezi kumatisana siyane na inso mitu yake. Chipani cha MCP chatsutsa kuti chitakulephera chisankho a Malawi atapolinya voti pakadali pano. Nyumba ya malamulo lero sina chite zokambirana mawo onse chifukwa zokambirana mnyumba izimangoimitsidwa. Ndipo mulipoti lathu lapadera sabata ino mtulankhani wathu Kathy Maulidi wabweretsa poyera mavuto omwe ali pachipatala cha Iponga mboma la Karonga. Mnali ndine Matilda Majawa usiku wabwino.